wa sawa dachika na malirira munda mu mutima nenda olubirizi lwange mukama webare akumba omuto murunja basinga yono wange
mukama katonda mubola mubanga yakoze nembaga mukama katonda simba gezikanga bila chomini chua
Yeah.